Marco chapter 4, verse 35. Kusiyama. Yesu uzulisa isaqhwithi. Verse 35. Kwangalomini ngokuhlwa Yesu wathi kubafundi bakhe, masiwele siye ngaphesheya kolwandle lwaseGalili. Verse 36. Baba siya ke isihlwele bemka noYesu ezikhitshaneni apho kukho ezinye izikhitshane. Verse 37. Kwakhona isaqhwithe esikhulu, amaza aphoseka esikhitshaneni, saza isikhitshane saphantsa sazala ngamanzi. Yesu wayephakathi esikhitshaneni, ethathe umqamelo walala buthongo. Bamvusa ke bathi kuye, mfundisi, awukhathabalala nje? Wakhalimela umoya wathi kulo ulwandle, yithi cwaka, uzole. Wadamba umoya, kwabakhona ukuzola okukhulu. UYesu ke wathi kubo, yini na ukuba noyike kangaka? Kutheni ukuba ningakholwa? Babesoyika kakhulu, omnye esithi komnye, he bethuna, kumntu onzani nalo ude alunyanyelwe kumoya nalolwandle? Bawo selifundiwe izwi lakho, kasincokolele ngalo. Sekuntambahamba, bawona amandla siyalidinga, bawona amandla ukuze Nkosi siphume sithi uThixo uthethe nathi. Bawona amandla siyancipha thina, kodwa Nkosi yanda amandla kubuThixo bakho, egameni likaYesu Kristu waseNazaretha, amen. Ndicela ke omnye asifundele ngesiXhosa isenzele bayivakale, omnye alungise iEnglish yakhe. Sendifuna uthandaza ngoku. Verse 35. Ongase sibangene afunde. Thank you, Jesus.
Athi kubo, kwangalomini kwakuhla, masiwele siye ngaphesheya. Besindulule isihlwele, bamthabatha esemkhombeni njalo. Kwaye ke kukho eminye imikhonjana inaye. Kwabakho uqhwithela olukhulu lomoya, aye ke amaza ephoseka emkhombeni, abetha wafuna ukuzala kwangoko. Verse 38. Waye yena esesinqeni somkhombe, elele ubuthongo phezu komqamelo. Bamvuse bathi kuye, mfundisi, akukhathali nasi tshabalala nje? Verse 39. Wavuka wawukhalimela umoya wathi kulwandle, hlala uthi tu, uthi cwaka. Wadamba umoya, kwabakho ukuzola okukhulu. Verse 40. Wathi kubo, yini na ukuba nibe nje ukuba ngamagwala? Kutheni na le nto ningenalukholo? Boyika ngoloyiko olukhulu, batshona ukuthi ubani na ke lo lento alulanyelwa nangumoya nalulwandle. Amen.
Verse 35. Mark chapter 4, verse 35. Jesus calms a storm. On the evening of that same day, Jesus said to his disciples, "Leak." So they left the crowd. The disciples got into the boat in which Jesus was. Other boats were there too. Verse 37. Suddenly a strong wind blew up and the waves began to spill over into the boat, so that it was about to fill with water. Verse 38. Jesus was about Verse 38, Jesus was in the back of the boat, sleeping with his head on a pillow. The disciples woke him up and said,
La sifunda khona sifunda ngoYesu uthi wayengene esikhitshaneni emva kuba ebafundi ebafundisile bazenza zonke izinto wahamba nabo uYesu esenza imimangaliso bebabona uYesu ebanceda abantu ngendlela emangalisayo. Ithi a new version, ithi let us cross over to the other side. So apha sifumana uYesu njengehamba uYesu kuthiwa zikhona nezinye izikhitshana. Akahambi yedwa ukuwela ngapha ukuwelele ngaphesheya. Njengewelela ngaphesheya nje zikhona ezinye ezihamba naye, ezihamba indlela ewelayo. Malibonke mlenkosi. So bakhwela ke bahamba noYesu kuthiwa phakathi naphakathi sebengenile elwandle. So kungekho turning back kuba bekunyanzelekile kuweliwe kuya ngaphesheya. So njeke ke ngoku wavuka ulwandle, kwavuka umoya omkhulu elwandle. So lo moya omkhulu uthiwa kwezinye ibhayi kwezinye ivesi wangena ebhothini waze waba nobungozi, amanzi aphantse ukugcwala ibhothi le babehamba naye uYesu. So uYesu wayehleli ke yena ke kuthiwa wayengqinqile, enye ithi wayeqamele elele. UYesu njani na ulolalayo? Nkosi yam. Wayelele. So kwafika eso storm sikhulu simangalisayo, kuthiwa istorm saphantsa ibhothi sayidlakaza, kwaba khona ungathi uqhekeko lebhothi. But ndiyabathanda, wayekhona umntu abebehamba naye. Noba kusenzeka le nto yenzekayo yestorm, kodwa wayekhona umntu owayephakathi nabo, babengazihambeli nje njengezinye izikhitshane. So bahamba bamvusa, Nkosi yam, bathi mfundisi, mfundisi, awukhathali na sitshabalala? Yini le nto uba ungakhathali siyathabala? Siyaphela apha, ngoba umoya lono lwandle lufuna usigqiba sihleli. Nkosi yam, uYesu waphakama wathi kumoya, yithi cwaka zola. Nkosi yam, ndiphelele ke apho ke, iphelele imeseji yam. Moya yithi cwaka uzole, wabugqibile ukuthi moya yithi cwaka uzole. Andiyazi ukuthi kwesi sakho isikhitshane ba, Nkosi yam, ngowuphi loluphi uhlobo lomoya ohlangabezana naye ehlaselayo. Nkosi yam, ihlasela ifemeli, ihlasela wena wedwa. Xa ulele uhleli wedwa umangala ukuthi Nkosi yam, ukhona lo moya undihlaselayo, and lo moya nje unobungozi, ufuna undilimaza.
Jesus,
nje ufuna undilimaza njena. La madoda avusa uYesu emva bawuvukile wakhalimela umoya. Nkosi yam, ikhona imimoya edinga ukhanyile ukhalimelwa, kungekho mfundisi bathi uvuke ukhalime. Nkosi yam, yini kuba ningabi nakholo? Ukholo lwenu lutheni luncinane kangaka? wavuka wakhalimela umoya wazola wathi cwaka babuza abantu yebathuna kumqanzani nalona yebethuna kumntanzani nalo lo ululeyo nalimoya yelwandle uThixo simkhonzayo kuThixo olingayelwa nayimimoya iyaphawa kuye akukho mfundisi umayo xa uThixo sebenza akukho mntu umayo xa uJesu sebenza andiyazi imbeko obhekene nayo kodwa namhlanje nikhona ingangalala egama layo linguYesu angasithulisa nesabo sakhwethe angalithulisa neyakho imbeko imbeko le obhekene nayo ingathi kwaka izone asikhonzi sinezinto ke bonke abasindwayo babulalekayo abeze kumzo bazokunika uphumla so asikwazi ba singamakholwa sihlaseleke ngohlobo
Jesus
lecabaso te sibe kubenzima kungabenzima nje ummenze uthi moya ithicwaka
oh
God awudingeki noba uthandaze kakhulu siyabo kudingeka ukuthi uapply lento okuthiwa ukholo uvese kuthethe nje ngokholo uthi yemoya ithicwaka
Jesus
emva koko kuzobanza uboya kholwa ingxaki leyo ba usindisiwe kodwa ungakholwa ukuthi hey engenzeka nanakumna ekho siyabo difuna nina nomenene elukholweni luka Kristu uba uthe uKristu nina niyokwenza izinto ezinkulu endingasenzanga mna funeka nikholwe ayo miracle lukholo sikuwelela ngaphesheya kule game asisufana noyona uyona yena waginywa inhlanzi wahamba phansi kolwandle kodwa ngoku asifani naye noPetro ngoba uPetro yena wayehamba phakathi kwamanzi kodwa thina siyakhrosa sikhrosa nabadakana but understandedly kuba kusakwite wenza njani bayisakwite uyazi kwangoku nje usinisiwe nje ba ikhona izaqhwetha izaqhwetha sendlela ngoba kufuneka wazi ukuthi ubiza bani xa isaqhwetha sivukile sinobungozi ngoba ayiso saqhwetha nje esi umangala ukuthi eJesu abantu endihamba nabo izinto zabo ziyenzeka kutheni mna izinto zimile hayi 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 sushushushoyika sizakhwetha obhekene naso kudinga kuqalela umnikazi waso uthi hayi hayi ngibase ngibathe kwasisakhwethi ngoba i-storms ziyasisondeza phambi kothixo but amakholwa awafuni udibana ne-talents eyahlupha lena ngoba i-talents obhekene naye iyaphusela kuthixo
Jesus
nantoni na obhekene nayo idinge siba wena usondele nalo mntu uthethe naye akudingeki kunoba ufonele abantu kudinga ukuthi uapply ukhole uthethe ngokwakho aina AIDS lenda aina mtutena aina mama aina puta aina sisi kutia gulowo uya zifema yena.
Thank you Jesus.
Udinga alone alone.
No,
God. Now we are born, ba. Because I am a kaya. I am sick. Lendo beni mane. I am sick too. Because I am beni beni ne plan. Abuguti. Because this outside tap a kaya. Kunga di konse. Kotoa. Andi boni lo di sense. When I usale mtanda zweni. Usale mtanda zweni. Unga ba. Kuti baya pumelela kodwa wena kudinga ukuthi uhlale uthandaze until uThixo azitholise nesakho ezakwetha. Abantu bafuna uhlala, bafuna unyamezela, and abantu bafuna umxalela uYesu lo bamkele, bafuna umxalela abantu. Kuthe dinengxaka ethile ngxaka nayo inkulu then ungakuyincokelela uThixo nje ngoba uThixo uyeva akalali na ngoku elapha phakathi kwesaqhude zangalali le ndoda sikhonza yalala yozele yayisenzeka lanto according to the plan of God. Ezinye izinto ezenzekayo ebomini bethu zenzeka ngoba zisehlelweni likaThixo. Umangala ukuba eThixo mna ndathini mna ndedwa, kanti hayi, usehlelweni likaThixo. Abantu basehlelweni likaThixo bayasaywa. Abantu abakwiplan kaThixo izinto zabo azihambi lula, izinto zabo ziyathithiliza. Umangala ukuthi wayaphi uThixo, kanti usathethela abantu ukuthi bathethe bathi kuphelile ngawe, kuphikiwe ngawe. Alokho sathe uThixo vele azonisa kone zaqhwithe ngani bantwana basekhaya mina ngibancinci ningayithathi for light lento. Nasesikolweni mangani baye utheni ngathi utishala kangithandi nje utheni njonga kanje utishala nje bona lento lapha kuwe yamhlupha lento lapha kuwe uthethe ezinye izinto kodwa amazulu bakhona abantu othisala bayayifuna ingqondo yomntwana bayayazi, so ayibone ingqondo yakho, ayibone ba lo mntana lo uyakude lo kodwa asike acinge ke ngoku yena uthisala acinge ngowakhe umzala amsiye esitratweni esithi ziyobisi abangela ukuthi wena kubekho idelay ebomini makho umangala ukuthi why kusa ingoba usehlelweni likaThixo ezakho izinto ziza ka
yo
simkhonzayo akangothethisa izinto zakhe veke zibaleke nje ngokwasaqhubhe nje yo kuThixo lona odinga abantu banyamezele babekezele. Sele imeko zingafuna ukuthi inyamezela kodwa kudinga ukuthi unyamezele. Ubekwe kwi-testing kujonga ukuthi le test uzoyiphasa okanye uzoyifeyila. Abaninzi bafeyila uThixo sezophendula. Abafunanga unyamezela. Anyamezele inhlungu inhlupheko ziyanyanezelwa iminyaka ngeminyaka sistop sakho kodwa kudinga ukuthi hlale etholweni ngalo ukuthi nina kuhlutshekwa phekhaya yathi phele ninale nhlupheko kote lo fanini kaya la sekaya. Kuba umuntu uvuka enamaphupha noba umzali emzamela umzamo kodwa umntwana uba nephupha ukuthi inkosi yami ingatshintsha ikhaya lami ikhaya lasekhaya kodwa afika usathane usathane uhlasela abantu abasehlelweni kathixo ngoba ubona izinto zabo zinkulu azama ubasaya ukuthi ezi zinto mazingenzeki. But le mvuselelo izothini le mvuselelo izozolisa izaqhwitha kudala zikhona zikubetha zikusaya kodwa ikumkani yekumkani izozolisa ezozaqhwitha izaqhwitha zeminyaka ezaziwayo elalini ukuthi lo siyabazi but le ndende izodiya
Amen.
Amen.
Jesus.
Expect now about sinning, see about over in young into a belula. Good people see those Yampanzim, Gubanzim, Benzim, no tandas. Gadu Chico, we have Sundays, we have Sundays. It came a little bit, Chico, Unilibe, Agalibani Matina. And Diana at a twaka, eat a twaka, was all. I get communion too, or no one's pinna, and for selling is a quitter. Hey, this is a quitter, I think I said, is super boutique. I saw a quitter as a kill where your Tina. But as in as the super boutique was a. Uthixo asiqinise amadolo ukuthi masiqhubekeke siye phambili ukuze sizofumana ubungqini ukuthi hey ndahlelwa yinto ndikuthixo ndihleli kuthixo ndiphile ubungcwele kungekho nto kodwa izinto zandehleli ngathi ndingumntu ongenathixo kanti uthixo uzama ubooster uyakwakha ukwakha ngelo hlobo nyemezela uyakhiwa kuthixo. The Bible would get a fila. Pam was Tazamus,
indeed.
I would keep us on the sea. Was so like what and this does happen as also from Wobuso, Utiko, Tinokos, as born, Utiko, I said, I solicit a quit. And it doesn't so little about among Albutu, where then Niga do Tito, when we call also solicit, but yea, it to work. So la. In Chung, we are Minyaga, and Minyaga go to Tito. Inokala Kalelandon, the Babylon in our banner, my little call, or you and a kangaka. Banabas a seller would tip on a band, a buzz of a no call. Who call a Lutzimons about Uti, a cook with your corner? I sugan in my daughter. Uthi izinto zilungile ngezinto zingalunganga. Hey. Xa ungqina uthi uThixo undiphethe kahle le ungeke hey, ngosiyama. inkliziyo ube ungekhonto kodwa uthi enkosi moya ngcwele ayi kwinto etshoyo ngaba hayi ba uThixo ekwenzele into but lento uyithethiswa lukholo oluphuphumayo ufuna kulentente kuvuka abantu abaradical elikholweni abantu abangamageza abazothi kulungile it is fine nobimeko ingavuma ukuthi kulungile bathi kulungile Thixo uba intando yakho kulungile eyi Nkosi yami kwayena lo simlandelayo wayethandaza eyi Nkosi yami wayethandaza wayethandaza wathi Nkosi le bebe mayidlule bakhona into esivukayo xa uwelayo xa uhleli phansi azivuke ikuthi ayinja ikhongothe ehambayo ehleliyo iye ichamela masihambeni manje uThixo simkhonzayo uThixo obuyayo and nezinto ezenzekayo zichaza zisimbolayiza ukubuya kwakhe but uThixo akayenzi mistake ba kuhlekiswe ngawe ngabantu ogqiba akuyeke kanjalo but uThixo ukha abayeke abantu bakhe bahleke bathi bagqibile kanti uThixo ingona qalayo kusebenza empilweni yakho
Jesus
oh Nkosi yami azithethwe impande Nkosi yami nabantetha ngabantu mhlawumbe baseChina abangekho kolizwe likulo mina
oh Nkosi
okanye abantu abangeni abangangeniwe ezingxakini
yho angcwele nje
mhlawumbi ndithetha ngabantu izinto zabo ezihamba kakuhle
Jesus
babathi usifuna imali Thixo imali yeza babathi Nkosi akunakudle efrijini uvesa ukutya kwehle asikaphile ezulwini silapha emhlabeni uyadinga ukuthi zonke izinto zenzeke ukuze uThixo avuse ubungqina obulimazayo obudlakazayo uthi kudala ndiphila kanje but ngomhla uThixo wandikhulula uThixo wayizulisa isaqhwitha sam isaqhwitha seminyaka kodwa uThixo wathi ngicwaka nam